ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu hari nayo yanyu shira matsiko TV ni imbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho twibanda ku makuru aba ari kuvugwa cyane cyane gateka kazina muntu aba ari kuvugwa mu butungane aba ari kuvugwa mu cibano aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi aba ari kuvugwa mu makungu aba ari kuvugwa muri politiki ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabaha ido nido na makuru ababaje na makuru ateye agahinda. Batanguye batubwira ko bafise amahera batashobora guharura naho babaha indwi yose none aho kuyafashisha abarundi bigoye kubaho bahisemwo kuyahindura ibipapuro. Birababaje cyane kubona ingingo Evariste Ndayishimiye yafashe yo guhindura amafaranga y'abarundi ibipapuro. Birateye agahinda kubona intwaro ya CNDD-FDD ibandanya gufata ingingo zibangamira abanyagihugu aho gufata ingingo zibakiza. Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo guhindura amafaranga y'amarundi ibihumbi icumi n'ibihumbi bitanu ibipapuro mu gihe abarundi batari bake babayeho mu bukene bukomeye cyane ariko ntibayafashishije abakene none bahisemo kuyaturira. Hari amakuru menshi arabana n'ibyo tugira ngo tubashikirize turaza kubashikiriza mu idonedo ry'aya makuru aho abanyagihugu bashikiriza umubabaro batewe n'ingingo yafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye yo guhindura amafaranga yabo abanyagihugu aho biboneka ko igihe bahawe cyo kuba bashikanya ayo mafaranga ku ibanke kitazashira amafaranga ashize mu banyagihugu kandi bikaboneka ko nta muntu uzemererwa kubitsa imiliyoni icumi mu gihe abanyagihugu bavuga ko mu Barundi batari bake kubera umutekano utifashe neza abarundi bari bahisemo kunyegeza amafaranga atari make mu mazu yabo kuko babona ko isaha n'isaha bashobora kuyanyaga bagahunga intwaro ya gahotoro ya CNDD-FDD aribyo byabateye agashavu cyane gakomeye kubona amafaranga yabo bahunitse mu mazu Evariste Ndayishimiye ayahindiye ibipapuro. Hari amakuru menshi twabateguriye kuri iyi nkuru turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Hari n'indi nkuru y'umubabaro twabateguriye tugira ngo tubashikirize muri ino nkuru. Wece usabwa nta kindi niba wifuza kuzajya aba mu ba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wece usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ukoreshezeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere y'uko tubashikiriza umubabaro abanyagihugu batari bake bafise y'amafaranga yabo agiye guhindurwa ibipapuro mu gihe Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kwahindura ibipapuro mu gihe abanyagihugu batari bake bari bafise icyizere cy'uko ibyo Evariste Ndayishimiye yavuze atazabishyira mu bikorwa kuko murabizi umutekano utifashe neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi byatumye abarundi batari bake banyegeza amafaranga mu mazu kuko babona ko igihe kigeze bashobora gukizwa n'ayo mafaranga yabo ariko ubu bikaba biboneka ko no kuyabitsa ku ibanke bitazashoboka kuko nta muntu wemerewe kurenza miliyoni icumi ku munsi ariko nubwo bavuze ku munsi biboneka ko ibyo Evariste Ndayishimiye yashikirije uno munsi biboneka ko uzarenza imiliyoni icumi azafatwa agapfungwa ariko abandi n'abandi bakabona ko ibyo biriko birakorwa ari agahomeramunwa k'ayo mafaranga yagakwiye kuba ari gufasha abarundi batari bake bantaho nikora. Ariko mbere y'uko tubashikiriza iyo nkuru tubanze tubashikirize intahe z'abafeneri barokotse mu bwicanyi bw'imuyinga mu mwaka wa 2006. Inyuma y'inkuru twaraye tubahaye y'ubwicanyi bwakorewe abafeneri 31 b'imuyinga muri 2006 twaronse ubutumwa bwinshi. Bamwe batubwiye ababo bahiciwe abandi bagarutse ku kugene ubatwara iperereza imuyinga ico gihe Dominique Surwavuba yahavuye apfa amerewe nabi yoba yararozwe niko abanyagihugu batari bake babibona. Abandi bibukije ubutwari bwa Procureri Innocent Byarugaba yakoze ibishoboka byose ngo bakoze ubwicanyi bafatwe. Abandi berekanye ingene abagiriye icaha bapfunzwe akanya gato bakaca barekurwa mbere n'abasubizwe muri mbere bagasubizwa mu buzi bwari basanzwe barimo. Umwanya bari mu munyororo bakaba bagumye bahembwa amafaranga yabo nk'aho bakiri mu kazi, mu gihe bashinjwaga gukora ibyaha bikomeye by'agahomeramunwa byo gukandagura abanyanywanyi ba FNL bakabata mu ruvubu, ariko leta ya y'umuhisi Petero Nkurunziza ikabandanya kubahemba n'igihe bari bafunze. Biboneka ko bari abakozi ba Nkurunziza, ko ibyo bakozwe babitumwe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Kwari ababwiye ko na Koloneli Vitali Bagirinama yagumye ahembwa iyo yaguhungiye muri Tanzania. Ubu ho araza no mu muryango muri komine Bugenyuzi mu ntara ya Karusi, agakora iminsi mikuru mbere akazana n'abapolisi bamucungera. Vitali Bagirinama yari yaciriwe igihano cyo kwicwa, ariko ubungubu yavuye mu mahanga akaza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Leta ya Evariste Ndayishimiye imuha abapolisi bamucungera ubuzima kugira ngo akore ibyo ashaka, narangiza asubire aho yari asanzwe aba. Hari intahe zitatu z'abarokotse dushimye kubasangiza hano. Naho abicanyi womengo barakomeye, Imana iribikira akadirisha ko kwerekana ko ariyo ifise ijambo rya nyuma ku buzima bw'ikiremwa muntu. Naho intwaro ya CNDD-FDD yabona ko ubuzima bw'abarundi bufise mu biganza, ariko Imana yo izi byose. Intahe ya mbere yagarukiye ku ruvubu, none ubu ni umusirikare w'igihugu. Hari muri 2006 twari twiga mu mwaka w'indwi kuri ese kominari giteranye. Hari umuhungu twiganaga yitwaga Mahoro. Twagize dutya tubona umuhanuzi wa Mustanteri aje ni moto, ati hariho umuntu ndonera yitwa Mahoro. Uwundi yaramwitabye, yagiye amujanye na moto. Ijisho ryabaye iryo, abiwe barihebuye bibaza ko Mahoro yapfuye. Ariko burya umuntu wese ubuzima bwiwe Imana niyo ibufise mu kiganza. Nta muntu yokwicwa isaha yiwe yo gutaha itaragera pe. Natangajwe no kongera kubona Mahoro muri 2009 ari mu nzego z'umutekano. Icyo gihe twaramukanije ashingira intahe y'ibyo yiboneye ndetse n'ibyamubayeho. Ati kirya gihe bahise banjana imuyinga, ndahahurira n'abandi benshi tuva ku gatumba kamwe. Ijoro rigeze badukuye mu ikambi baratwuriza pickup batujana ku ruvubu. Twari tuboshe badutondeka ku murongo, mbona bahereye ku wa mbere barica, hama njewe sinzi ingene nigwishije hasi kubera hari mu ijoro. Bahejeje kwica abo bose numva baca basunikira ibiziga byose mu ruhubu. Njewe naragerageje koga hama nisanga hakurya, niko kwibohora ntangura kwiyumvira ibyambaye ko. Mu nyuma naciye nja guhambya abandi ku rugamba muri Feneri. Ubu ndashima Imana ko yanzigamye icyo gihe. Ni gutyo ninjiye mu nzego z'umutekano muri 2009 nyuma y'aho Feneri hagarikiye intambara. Intahe ya kabiri igira iti Dominique Surwavuba yarandondeye hose arambura. Hari uwundi yanditse intahe uko yarusimbye, yanditse ati Dominique Surwavuba yarapfuye kandi yapfuye nabi, bivuga ko boba baramuroze. Mbere njewe ndi mubo yahakije gufata, njewe ndi umunyamuyinga. Uti byagenze gute? Nari maze imyaka hafi 2 naravuye ku gatumba, nari nagiye kwisumamwo igitega. Ngarutse muhira ku mutaga narahiriwe, ariko sinaharaye. Nagorobereje muhira ariko sinzi ukuntu niyumviriye, nti sinorara ngaha ntazi amakuru yose, kuko iby'aba Feneri nari narabimenye. Aha nokubwira nk'umuprokreri yitwa Innocent Byarugamba, nawe yiciwe mwene wabo yitwa Kizito. Uwo nawe twari tuzinanye, se wabo yitwa Paul, baba aho bita mu Irango. Prokireri Innocent Byarugaba yarashizemo ingufu kugira izo dosiye zitere imbere. Haheze iminsi yaciye akurwa muri ayo mabanga ajanwa ahandi. Njewe nanje isaha 9 z'ijoro barakikuje inzu y'iwacu, no mu babanyi bari bikeka bararonderayo hose barabura. Gushika naho igunira ryarimwo ibiharage bayisesa bibaza ngo niyo ninyegejemwo. Abo tuvukana ico gihe ntibemerewe kuja ku ishuri. Imana yarakinze muhira ntawe batwayemo. N'ubu turakwiye nasubiye muhira inyuma y'amezi 6, naho nyine sinahatebye kuko nari nzi ko ibiriko birakorerwa abafeneri ari ibintu bibi cyane. Intaya gatatu igira iti dawe bamutekeye mu igunira atarapfa, bamuta mu ruvuvu niko yarokotse. Wa gatatu yanditse amaze kubona intahe zibiri za mbere, yagize ati: amahoro mutama, by'ukuri uvuze intahe nsha nipfuza kubaha intahe y'umubyeyi wanje. Aho muri 2006 papa wanje yarafashwe hamwe n'umwigisha yitwa Budendegeri Jean Bosco, yigishaga kuri esi kominari Ruzu, baratwawe ntitwamenye iyo bajanywe. Mu nyuma niho twumva ngo ikiziga cya wa mwigisha catowe mu ruvubu. Haciye iminsi mike niho nabona umubyeyi wanje agarutse ari mu ijuru, aratubwira uko byamugendeye turumirwa. Yatubwiye ko aho bamujyanye kumupfungira yahasanze uwo hatwara ari umwana yareze, uwo ni we yamufashije gutoroka. Naho nyine bigoranye cyane kuko yamutorokesheje bageze aho bicira ku ruvubu. Burya barabica ibiziga bakabitekera mu magunira, ariko wa musoda yasize papa mu magunira atamwishe, baca babaterera mu ruvubu we akanura. Yari asanzwe amenyereye amazi cyane, yarashoboye koga, arasimba urupfu, nuko tubona arashitse muhira. Mu nyuma haheze amezi make barasubiriye barategura kumwica. Njewe ubwanje aho mu ruzo nyine hari umupolisi yatwara ikirindiro cha pafe, yaje agura imihwi niko kumbwira ngo ndayimujanire aho akorera. Narayitwaye, ngeze aho akorera nasanzeyo liste y'abantu bariko barafatwa ngo ni abafeneri. Iyi liste ariko abigisha benshi nzi, kandi n'umubyeyi wanje ariko nubwo yari yarusimbye ubwa mbere sinzi ko yari kubasha kurusimba kuri iyo liste yari yashyizweho. Nari nkiri umwana niga mu mwaka wa gatanu, ariko nari nkerebutse nzi no gusoma neza. Naratimbye ndayitora ndayishira papa wanje arabye aca arahunga, kandi yagiye aburiye bagenzi we nabo baranyegera. Burya inzira z'Imana ziratangaje iyo ishatse gukiza umuntu. Ibaze gutuma nshika aho hari hari urutonde rw'abaronderwa, kandi data ariko kuri urwo rutonde. Kumbure kubera yabona ndi umwana ntiyibaza ko nobibona. Izi ntahe zinyibukije indirimbo y'abakizwa ivuga ngo Imana ikija kundema ntawe yabanje kubaza, yabikoze uko bishatse, uko yari yarangambirije. Iminsi yose kubaho kwanje Imana ifise mu kiganza. Abantu twese byashitse tugasimba imitego yo kwicwa n'abakomeye. Aya majambo arakomeye cyane kuko biboneka ko Imana yonyine ariyo ikurengera iyo ugeze mu bihe nk'ibyo. Kwari kwababwiye ko abanyagihugu batari bake bafise agashavu gakomeye cyane baterwa n'amafaranga agiye guhinduka ibipapuro, mu gihe Abarundi batari bake babayeho mu bukene ntangere. Birababaje kubona leta Evariste Ndayishimiye igitangura kurongora igihugu, yavuze ko ifise amafaranga ataharurwa nubwo babaha indwi yose, ariko bashimye kuyaturira no kuyahindura ibipapuro mu gihe hari Abarundi benshi bantawe nikora badafise icyo batamira ndetse n'icyo bambara, babayeho badafise aho bakinga umusaya, ariko amahera angana kuriya akaba agiye guturirwa. Aribyo biriko birababaza Abarundi batari bake. Ababirabira hafi bakabona ko inyurana riri hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse n'igihangange Jenerali Alain Guillaume Bunyoni rigiye gusiga igihugu cy'u Burundi mu manga ikomeye cyane, kuko ibingibi turiko turabona ni intangiriro. Ibizakurikiraho birateye ubwoba. Birababaje kubona umuntu umwe ariwe ugiye guhorwa abanyagihugu b'igihugu cyose. Birababaje kubona abanyagihugu babiriye amafaranga yabo akuya Evariste Ndayishimiye agiye kuyagira ibipapuro hejuru ya Jenerali Alain Guillaume Bunyoni kugira ngo amucinyize kandi amuteshe agaciro. Birababaje kubona ibyo intwaro ya CNDD-FDD iriko irakorera Abarundi. Abarundi babayeho mu bwoba bukomeye cyane kubera ibiriko birababaho, ariyo mpamvu bamwe bari barafashe ingingo yo kunyegeza amafaranga menshi mu mazu yabo, kuko babona ko ariyo azabarengera ku munsi wa nyuma. None Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kuyahindura ibipapuro kugira ngo ahime Jenerali Alain Guillaume Bunyoni, none abanyagihugu bose bajiye kubigenderamo. Abanyagihugu batari bake barasaba Evariste Ndayishimiye ko yakongera ikiringo cyo kujana amafaranga muri banke, kuko abanyagihugu batari bake bagiye kubirenganiramo. Niba umunyagihugu yarakoreye udufaranga twiwe agahitamo kutwibikira kugira ngo atujyane kuri banke, kuko yabona ko bishobora kumuteza akaga gakomeye cyane, none Evariste Ndayishimiye akaba agiye kuduhindura ibipapuro. Urumva iyo ntwaro hari icyo izigera imarira abanyagihugu. Hari amakuru menshi tuba turi ko turabatohoreza ajyanye n'amabi ariko arakorwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Icyo usabwa nta kindi, niba wifuza kuzajya ba mu mbere bashyikirwa n'amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi, icyo usabwa nta kindi, byanda kuri sabone kugira ngo ukurikizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ujye uba uwa mbere mu gushyikirwa nabyo. Ibihe byiza ni byo, ndabipfurije.